tuvuye twomoke singebyo byo nagahomera ubunote no kuritrahomera.
Uyu munyagihugu avuga ko ibihe bitoroshye no mu ntara ya Makamba afatiye ku biciro by'ibifungurwa bimwe bimwe habaye Makamba canke mu zindi ntara RPA yashoboye kumenya ibiciro by'ibifungurwa biribwa cyane n'abanyagihugu ntibihengeshanya kuduga ikiro cy'umuceri kiri hagati muri kino gihe y'amafaranga 4,500 n'ibihumbi bitanu ikiro cy'ibiharage nacyo kikaba kigugwa hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 3,700 naye ifu y'imyumbati be n'ibigori ikaba igurishwa hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 2,300 iruhande y'ivyo ibijumbuwe n'ibiraya bipimirwa hatari hake mu ndobo navyo nyene byaradugijwe ku mahera arenga 5,000 vy'amarundi muri kino gihe abanyagihugu bafite ubwoba bw'umurindi iduga ry'ibiciro ririko nk'uko bivugwa n'uyu wo mu ntara ya Rumonge.
Harabaye nta muntu akibivugana hano babivuga ngo babishobore iduga ku munsi ku munsi kurya umuntu aduzi bendera kubisanga jese kubisanga hirya yeco
mu bice bimwe na bimwe hari naho ku soko bigora kubona ibifungurwa byo kugura nk'uko uyu munyagihugu aherereye mu ntara ya Bururi abimenyesha.
Ikibazo gikomeye ku isoko ni ibintu biboneka cyane kubera inzara iri mu mihana mu misozi urumva n'abantu babishora umubiri prefere kubigumya kugira ngo baranyine bazikora ku miryango n'ababo.
Uyu mwimbu udahagije uvugwa muri Bururi niho kandi uri kutuma no mu ntara ya Karuzi abanyagihugu bamwe bamwe batinya ko inzara ishobora kuba nyinshi mu miryango.
Ntagikotse mu minsi abana baratufura mu maso.
Abaganire na RPA mu ntara zitandukanye bakaba basaba leta kugira icikoze kugira ngo iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa riboneka cyane mu gihugu rihagarare.